Ngakhethwa ngingakazalwa
ngivumelana nawe mina Mkabayi
ukuthi I will be a vessel that will retell the history of Mkabayi insimbi ibunjwa ngokugazingwa ngomlilo. I'm representing umuntu who had such a big role in the history of my nation, the Zulu nation. And this time around, we find out how big her role was.
We lethele ichilo lentokazana yaselangeni.
Sikhonjwe umune womlando. History has appointed each and every one of us to tell the story.
Ekugcineni umlando iwona oyosithathela isiqobo.
Abantu abaningi abazi ukuthi uQueen Mthaniya wayeyinzala abantu. If kwangeyena uQueen Mthaniya wayengeke eze bekhona useza ngakhona, wayengeke eze bekhona uShaka.
This is not just a show.